ka tlhago ke ne ke tswa mo tikologong tse di kgakala le meepo ya digara mme ke tlile ka bana le mosadi re agile mo tikologong eo a e kgotlhelegileng thata
batho ba a re tsena mo batho ba bobola thata ke botsa gore batho ba keng batho ba bobola thata yana ba 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 tlhokagala kante ke asbestos
Asbestos e ka tlhasela mongwe le mongwe hela yo he mang di fibra tseo ka mokgwa o ka bona gore le nna botshelo jwa me bo mo kotsing. Mo go ile ga tla mo tlhalogong ya me gore ke dirile phoso go lere ba lelapa la me mo Kuruman. Mme ke tshwanetse go bankanya phoso eo.
Kuruman is a mining town situated between the Northern Cape and Northwest Province. Our resilient 74-year-old Steven Kotloane travels to work daily from a village known as Khamopedi, at least 38 kilometers from the town.
Ke tsaletswe ko Springfontein kwa Freistaat. Ka ngwaga wa 1941. Fa ke sena go fetsa dithuto tsa me ka 1964 ke ile ka simolola go dira kwa 14 streams. Ke dira dikgaolo tse di mo tikologong ya Warrenton, Winsetten, Zambesi, Ganaflak le dipolase jalo. Ka 1973 ke a ke tla Kurumane ka transfere go tla go dira tiro ya bodumedi. Kana kwa fa re boela kwa re hudugela kwano re re le lwa ka 1973 ke a ke tla Kurumane ka transfere go tla go dira tiro ya bodumedi re khona go tlokomela lwa palolo go le go disa sentle asbestos interest group ke se tlhopa se se boneng bothata jwa batho ba ba dirileng mo meepong ba ba buisiwang ke go hema asbestos. Re bone gore batho ba tlhoka tshedimosetso le kitso ka ga asbestos mme kantoro e tiro ya yone ke go lere batho mo goreng ba nne le kitso le maitemogelo le go ka bona gore ba ka dira eng fa ba kopana le mathata a amanang le asbestos. Re tsamaya mo metsaneng re sedimosetsa batho mme lwa bofelo ba tla mo kantorong gore re tlo go ba thusa. Dikopano re di tsweletsa ka go ikgokaganya le maloko a rona a di-facilitatora ba ba ko magaeng. Ga jaanong jaana re na le maloko a ka dirang robedi a ko ntle a ko magaeng ke bone ba ba re gokaganyang le ditlhokego tsa batho ba ba ko ntle kong go tswa kwa tshimologong mo katisong e ne re e neelwa re ne re na le dikemedi tse di tswang mo moraging go ne go na le ba le babedi go tswa kwa 7 Mile go na le ba le babedi go tswa ko ga Sehubane go na le ba le babedi go tswa ko Ntsweng go na le ba le babedi go tswa ko ga Mopedi go na le ba le babedi go tswa ko Sedibeng go na le ba le babedi go tswa ko Lokaleng batho ba ba ile ba katisiwa mme ra helela re tsenelela Kudumane yotlhe ka go tsenya metseletsele ya ditshedimosetso
Bona asbestos.
Mo mabaleng a tikologo ya bana ba sekwele go ne go kgona gore ka nako ya dipula fa dipula di na di kgogole mbu o le o mo makhubung o sa katelwang go le re mo tikologong e ka tsela e tikologo e yotlhe ya kgona gore e be e le tikologo e kgotlhelegileng gotlhelele mo e leng gore lwa bohelo go ile gapateletsa morae fa ba sena go lemoga bokotsi jwa garang gore sekwele se ga se a siamela bana go tsena sekwele mo go tsone.
O re batlhisere ba rometse ngwana ko tamo ba go gametse. So mo tagametse ya bona ba tla go kry-a selo se kgeletse mo teng yana se kgarileng se le star ba se itse gore keng, batlhisere se itse gore keng. So go tamo goreng batlhisere ba phuthema ba sekolo komiti ba botsa gore se keng se. Sekolo komiti ke a batla go tlhalosa gore so se ke asbestos. Ke a ba tshimolola ba itse go nne mana te kone go na le asbestos bontsweng.
Yanong batho bangwe mo motseng ba dirisitse ditena le mbu o o tswang mono go a go di dirisa ko malapeng a bone e leng kotsi e bane ba isa ko gae gore fa ba dirisa ditene tse ko gae ditlhale tsentse di le go tswa di boa di hengwa ke bana ke bagolo le baagi di be di re tsenya botlhoko jwa garang e leng botlhoko jo bo sa alaesegeng.
Stephen's village falls under the John Taolo Gaetsewe District Municipality. Here, one of the chiefs and concerned community members meet with Stephen to discuss means of rehabilitating this asbestos-contaminated site.
Me botata jwa ka go tseja ka dimota tsedi eme ya na thoko ga rona ke gore magodu ba khona go dira botshabelo mono di sinyi di dira botshabelo mono bana ba etla ba dira mahelo a botshamikelo mono gape le batho ba bang ba bana le ditiro tsa bone ba di direla mono ne ga no felofano morahe o eletsa gore o ka re go ka phepafadiwa ga shutisiwa di mota tseno tse ga ntshafadiwa pleke enwe gore lwa bofelo ba kgone go e dirisetsa bonno kgotsa ditirelo tse dingwe tse ba ka ratang go di dira jaaka mabala a metshamekelo jaanong ke se morahe o santseng o eme ka dinao gore ba batla puso e tla go dira tiro e e ne e simolola e tle go e feleletsa.
Gore jaanong bone ba tla reng ka gore ke rile ka re ga re tswa ile go boa gape ke ya ko go bone gore ke tswa gape kwa.
Masepala re ka mopateletsa kere.
Ga ke dumalane.
Ene re ka mopateletsa ne.
Ga ke dumalane.
Mare so se se botlhokwa ke goreng re tlhoka gore morahi ka bo one morago ga tiragalo e. One ga ke re jaaka ko gamo pedi re kwale bo makwalo jaaka morahi go support-a se re se dirang gone jaanong. Re le morahi re tseye matsapa gore le rona re kgonegile ke asbestos because gone ga yanong kena bana ba rona ba mo kotsing ke asbestos e. So ga go tlhokege morago ga gagwe re gore se ga se re gore yanong re tshwanetse re go dula hatshe. So ka 2012 irile ke etsa ko college a bang kopa gore ke tle go ba thusa tiro ya bone mo officing. Because gona le dilo tse dintsi tse ke di ithutileng ke dirile project management. So ka di skills tse mo nang kopile gore ke tle go ba thusa. Basically ke coordinator ya project because ke nna ke gape ke dira admin because ke dira ke thusa ka go dira di reporto ke thusa ka dilo the correspondence ya organization le di patise di kontle ke nna ke thusang gape go batla funding for organization ya rona
e mo kiele e tshwanetse e tsamaye ka gore e bua ka
gore a gona le ka mokgwa re ka thusang batho ba rona ka gona because go lo mo Kurumane re na le mathata batho ba bantsi ba tlhokahalang ka ntla ya mesothelioma
di poster tse re tshwantse go re tsame ka tsone ya ka tsedi hatse di ngwetsa tsone re di tsemo se se botlhokwa bogolo bogolo ke setshwantsho sa rona re le team gore a mme ga rena go nna le shot
I'm going to go to the house. So kana ko ntse ke kreya tshono ya gore ke bue le batho and gantsi ke batho ba batla mo officing ke bagolo so go le gantsi o heletsa o bua le bagolo and because o kreya le di ideas go tswa mo go bone bagolo ke batho ba ratang go share information
o kreile
itumetse eh ke batla re tshotla tshotla khankitse eh
ke khantsa frokoso
di khankitse maloba re le kile go bua ka ga khanye ya gore jaanong botsamaisi bo a tlhokegang mo kantorong ka jaanong nna ke batla gore ka re nka shuta ra neela madi a mašwa batsamaisi
the minute yale gore o a tsamaya le wena le bone ba kana ba tsamaya go kana ga dira gore ba tsamaye wa bone and ga nkitla bo gore tswela mosola ga nkitla go tswela morai wa Kurumane mosola
mongwe mo go bone boipelo prudence kgotsa ene lucia a tseye ka gore bonnyane bone ba tlile ba anya sengwenyana mo tirong e le gore ba tlile ba dira jaanong o ka re legoko le o le buang le tla nna nnete
tota ruri mo AIG ke batla go dula maranong ke na le dikeletso tsa ka tse dingwe ka ntlha ya di-resources tse e leng gore di-limited ke itlhelele gore ga ke itlhelele dikeletso tsa ka
People become ill from asbestos usually through substantial environmental contact or through exposure to it on a regular basis. For many of the mine workers in this town, asbestos-related illness has been caused by working directly with the material.
So, kitsise shaba se sentsi mo tikolo kgong ya Kurumane dipalo palo tsa teng ke tse di go di mothata ga ke na kgona go ka di tlhalosa ya batho ba ke ba itse ba bankitse ba ke tshidileng le bone ba re tleng ra dirisana le bone ba e leng gore ba amegile ka mokgwa mongwe gongwe a na le kgotlhelego kgotsa kamego ya asbestos ya maemo a ntlha e leng first degree ba le bantsi ba le jaanong jaana ba santse ba le tshela ba bangwe ile ya gola gore e go tshwara second degree mo e leng gore jaanong ga ba tlhole ba tshela ba bangwe ba ile ba helela ba na le mesothelioma ke palo e ntse thata ya batho ba bantse jang. Ba ka dira eng fa ba kopana le mathata a amanang le asbestos. Mothandi pholo tse o di buang ko Gauteng di re o na le second degree. Tshwantse o re tse dipampiri tse o di ise ko go rona kwa, re di busetse ko o ne a duelwa teng maloba kwano kwa. Re be re go thuse gore o kgone go baakanya gore le bone ba ba buang jalo baoa le bone ba mo duele. A re a utlwana? Eh, Morris, what's your name, pa? What do you say, Cindy? Eh, what do you say, Cindy, ma? Eh, Kenneth. Bye, bye, Stokol. Bye, bye, Stokol. Bye, bye. Ya remoni. Eh, kito kesi ma hukumu hukuma kadiya ka. Ya ni enota dira ya karima.
Ya kahini mudaite. Ya kahini mulaite.
Thank you, ma. Eh, ya ublala ma hota wakir kopan loe.
Ke ka re ke bona. Ke motho wa ratang tiro ya gagwe rata tota and ha ka be se ene ga ke shulele gore office e ka be santse e le gone tshelela because ga duelwe nobody o a moduelang and a go se no moduelang ke stipend nyana hela and ke motho wa family and ona le bana nyana le ditlogolo so really go thata go ka kgonela motho a tshwana le Steven gore
a sa le re nyalane le molekane wa me ka 1963 gone jaanjaana re na le dingwaga di le 51 re le mo lenyalong mme re na le bana ba le bane ke Lerato, ke Thabo, Lerato, Monica le Boipelo. Boipelo o ile a bonwa dingwaga di le ka nna 18 morago ga mogolowe.
The Kotloane family has endured many adversities, including the murder of their eldest son, Thabo. Part of what sustains Stephen is the support of his close-knit family.
I was able to get four times. So about ba mo bolaya so ga ke mo le ba le never ga ke mo gopotsela
katla
au 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 mo bushenga ke sentse ke le go gaeyo khono khona le morwetsana yona bereka mo machine mo go kirkeng rona re ne re le ba dire di ba re thusang go kirkeng me ra tsena mo le raton le ene
Richard Spoor
yan ke be a tsena kirke a Roma le ne ke tsena kirke a Roma ele le alto boy alto service
ne ya reng hela ba tsama a huduga a ya ga bone so re ne re tle re founelane le ene e seng go founa me e leng go kwalelana makwalo ka nako yo founu ene e le dio tse di scarce di dirisiwa ke batho ba ba nang le madi ao ke ile ka leba mo tseleng ke lebile go ya go batla moporista mongwe yo ke ne ke mo ikanya gore a tla nkgakolole gore ke dire jang so ke tsamaile mme lwa bofelo ke bone hela borto e tonna yana ke itlaba e re jankamdorp jankamdorp mospleke ke yone e motho wa me o nantha a re o dula mo teng ka be ke phola tikete ya me tota yone e ne e ya tau
yanong tsatsi le lengwe a ba tla ko jankempe a re ke ka go romela batsadi ba ka gore ba tle go go batla gore ke batla go nyala a ba ntharo wa go sekolong sa bokatikisi yana e ka re ga boa kwa o ka tla go ntshata yana ba tsama for 3 years ko mafikeng wa sekolong sa teng Steven ke motho o siameng yo o ratang batho yo o ratang go direla batho e go kwa ngwana o dira dilo tsa boutlwelo botlhoko jaaka mo go bakorinte ba re rata mongwe ka wena yaka o ithata so ga batle motho o mongwe a safara
papa ka ke motho o nang le bokgoni jo bontsi tota ga ke gola papa o na le kore ke motsaya ka motho o kgonang go dira dilo tse di sa kgonegeng
go na le tumelo eo ya gore fa o le dingwaga di le 65 go ya kwa godimo o motsohe ga ke ya dumalana le molawana oo wa gore ke motsohe ke lemogile ga e le gore le fa o le motsohe o santse o tshwanetse gore o dire o santse o na le dilo tse o di tlhokang tse o sa tlhokeng gore o ka lebelela gore motho yo mongwe a go di direla